kushika chisi wake. Hana nikula ndi mwazi wake. Zose zaine zose zinzake. Ndi mango chita chifunilo chake. Ne, sininga ike mombozai, sininga ike mombule, sininga ike mombojai, sininga ike momano.
Tupilanga, tupilanga,
tupilanga,
tupilanga.
Ndi kachisi wake wambuye, kachisi wake wamulugu, kachisi wake wambuye, ndi kachisi wake wa Yehova.
Kachisi wake wa mulugu, kachisi wake wa mbuye.